Kwa jina naitwa Fiston Mayele Kalala, mchezaji wa Young Africans. Nampongeza mama Samia Hassan kwa uzinduzi wa Tanzania Hall 2. Mama, kazi endelea.
I'm Peter Greenberg, and this is Tanzania, the Royal Tour.